ku safan garadooyinkan xirnahay heerkan gaari oo xilkaba adigaale adaale gubaabinteeda garabaha xidigaha ku safan garadooyinkan xirnahay heerkan gaari oo xilkaba adigaale adaale gubaabinteeda garashiyo
Gisini mo adiga igu dirigaliyo garabkayga noqdayo kalsooni isiiye